ibuya esipiki le enkamazi lapha nine bekunene mbhokane bengisacela usininge wede nine behlala kangwane ukuthi ngesiswati ngoba kude intolerant kangesiphosiso esiswatini umhlambiso bo 1 ngiyalapha ekutheni khona into khona kungeluleka kahle ukuthi kuhlanjiswa bani ngoba nyalo ungazusise isuka istokfel lenzo yalo mhlambiso angathi uthini ngangisita kuphi embhokane lapho na
sitakusita vele ngoba siyati lokusukwentwana nokusukwentwa njalo
ya
ekakakho lapho kuhlanjiswa umbandwana bekuqala nema Fumbu, ato tonke tindlu. Kwendo anjalo nje, kute lu mnengcozi ya ngale mkule
mkule. Kuhlanjiswa
abantwana bekuqala, nebekugcina.
Ya. Yeah.
Ya. Yeah. Nale ndosa yakho ke iyahlanjiswa, kanti kayisiyo yekuqala. Sizathu ukuthi phela kusuke kungiyo lele thatha lo mfati.
Ya. Yeah. Yeah. So sike letinhloko.
Yeah, letinhloko ta letindlu nangabe uyihlo abethethe bafati labangetulu kwamunye. Donke lenhloko lapho uyahlanjiswa lapho uyahlambisa nalamathumbu akhona bekugcina kuyahlanjiswa lapho.
Umgomo wako lokhu nje ngoba futhi lo muntu kude kwakwentiwa ngekwentiwa ngesiswadi kwentiwa kude sizathu
sizathu sako kutipho nje kanzi kukhombisa wena wena mfati kwekuthi naba bantu labangibona ungathi nase unetingcaki letitsiteni noma sekwafa bonke nakusekhona umunye wabo ufanele kubabikela ngekuphatheka kwako kulelo khaya uyatiswa labantu ukuthi nginaba
awushaya yona sibaba
ya kunjalo nje
shaya yona umuntu futhi lokunye lo Dawphins uhlangane
na cha cha futhi uhlangana nako lokuyini
kude lokuyo
kubona kutipho kepha tipho letisime ekukutheni laba bathi
yindlela ngesingisi yokuintroducer kulabantu lode
kubo ngoba labanye abakwazi
ngulo
ya
lo
ngulo
tigaba
ya
talabantu
bala ekhaya
eyi wasiswati mani nkosi yami mani
uze ubuke gcoko siyancela nemuntu lo wafa
hayi
na anelilungelo lokuhlanjiswa uyahlanjiswa
ya
ya
Ngoba ngesiswati akafu
umuntu. Akafu umuntu. Ya,
kwenye.
Kala khona.
Ayi.
Ya.
Kuthiwa mina ngisathi sive mani lesasibusiswe njengesiswati.
Sine asisho ukuthi umuntu ngoba usambona ngemehlo enyama awusambikeli.
Ya.
Cha sibusho lo.
Uh-uh.
No. Lungelo lemuntu salisebenzisa noma fifi.
Coronation
Park was a
Prince of Wales,
Baba. So let's don't forget
Hey man, that land for one's body. Get pana land for now, Bogas Valley, sing a maswat. Sing a dungeon, you see land for Bangai Con, we Budala and Joba by Nyonyo Bed and Jeffrey Sabai Coco Bell above Nasaba, Sabai Bulena and Belen. Kepanje kusi lom lilo usalu lokonda ngoba lento lena ingqayisivele etivele
lento lena sigcoko siyancinca ingumhambo le uyabona akusiyo into lelula lento nje le iseta utsatsa sikhathi ukuthi bayibulale iphele nyakubede
Ya.
Yeah. Ha ita utsatsa sikhathi nalabo labayikhokhobelayo fanele bathi lokuthi batawufoma nababulala lena ngoba noma ungayiyekela wena ungede wayenda akakusho ukuthi ayisendiwe
ya
yeah. Yekelwe yeah.
Ngoba lento noma ungayiyekela esigabeni lesithe inemvuka kumuntu
kunjalo
uthi lo muntu nasacala sekahamba kancane bese seyavuka
iyavuka ya yeah. Engcenye lento ibese iyavela ivetwe tinhlupheko kuye loyo longayendanga Atsu tsubatse utsite kutsu hey wakwenda yini kutsu
yeah
cha angwenda abutwe bantu angakayi kuyophengula
asu tsutsatse mvuku nashayela
yeah akhanze kunjani bathi labanye bantu hey hamba kwendile lento
Ya, basi lokhlupheka kwakho kusuke kungisolisa
ngakho. Kunjalo. Afike fika nakulomunye nalomunye asho njalo. Na kanjani utakuyenda lento ngoba abantu abafuni kufa. Akade ukuthi naka into eyekela lento nje. Kutakugcina phi kuyenxe kutakugcina phi. Ya.
Loko buntu.
Buntu lokho.
Ya,
buntu. Letinto leti nakulesikhuluma ngayo.
That is where a muntu is umuntu.
Ya, bantu bekunene banendlela dabo tokuphila.
Oh, solo uphila sihomo saphila.
Ah.
Khala muntu bantu bonela box ya Coronation Park acenga kwase Prince of Wales eSwazini kangwane. Ya, mina namsangathembela apho ngoba lento wethu
le. Kuza inkinga
sikhulu.
Kuza inkinga.
Noma ungasisayizamile. Wababona lapha ngeshela bubabona sibabuke muso
kunjalo angani lento ikhona ila kubo endalweni engatini lento
ya
ngoba lengati lo unayo wena ayisiyo yakho
ya
yalabanye bantu abaseko kodwa ingati yabo ikhona kuwe
hey sibali hey it's tough to be umuntu
Yo, umuntu umuntu.
Yeah, he's a black African man.
Yo. black man.
Kala mntu bantu bwane lapha kuse Coronation Park, kwase Prince of Wales, mamane Swazini. Lena